ekuseni kwaMiya endaweni yasemazizi neBlackville ngaphansi kwe-12 district of education silethe inqalasizinda ezakwenza ukuthi kube lula ukufundisa kothisha nobuchwepheshe besimanje ICT, which is information communication technology. Kwenza ukuthi ke uthisha akwazi ukufundisa kalula, axhumane nabantwana, aresearch nabantwana basebenza ucwaningo baresearch. Siletheke kule sikole kulezinto eziningi zokwenza ukuthi kulokhu kuba lula. Silethe ama-laptops abo abantwana awu-40. Saletha ama-laptops kothisha abu-13 okuyisilinganiso sothisha bakule sikole. Saletha i-smart classroom lapho khona uthisha akwazi khona ukufundisa nobuchwepheshe bamanje, axhumane nakwezinye iy'kolo ukuthi lesibiza ukuthi i-smart classroom ine-projector, kune-screen okwenza ukuthi kube lula ukufundisa. Saphinda futhi saletha i-media, i-hybrid media center nokwakubiza ukuthi i-library. Njengamanje sibiza ukuthi hybrid ngoba iney'ncwadi lezi ey'fundwayo, ama-hard copies, iphinde futhi ibe ne-digital content la umntwana akwaziyo khona ukungena kwikhompyutha asebenzise i-Wi-Fi yamahhala esiyifakile e-uncapped, unlimited, ba-researche, bafunde, benze konke lokhu. Kodwa-ke futhi okunye sithi kuzosizisa umphakathi ngoba iy'ngane zomphakathi ku-aplayela ama-admissions ema-universities azokwazi ukusebenzisa le Wi-Fi internet efakwe uhulumeni ukuze bazuze. Siyathemba ukuthi umphakathi uzosiza ukuthi wonke lo buchwepheshe sibulethile ukuthi kungantshontshwa ngoba mangitshontshwa ezikoleni ezingu-6,000 kusafanele sihambe sifinyelele la. Thank you very much.